Ngizawucela ukudlula incwadini. Ncwadi yokuqala esiza kuyifunda. Ncwadi kaMathewu 11. Ivesi lakhona elika-28. Ifundeka kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nemsindwayo uniphumuza. 29. Thabathani ijoke lami nilibeke phezu kwenu nifunde kimi ngimnene ngithobekile ngenhliziyo niyafumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu ukuba ijoke lami lilungile nomthwalo wami ulula. Amen. Ncwadi yesibili, incwadi ka-Isaya 40 ivesi lakhona elika-29. Abaphela amandla ubapha wona, uyanezela kubo abangenawo. Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale, nabasha bawe nya. 31. Kepha abamethemba uJehova bayakuthola amandla amasha, bakhuphuke ngamaphiko njengokhozi, bagijime bangakhathali. Amen.
Amen.
Ilawa amazwi uNkulunkulu asipha wona kule nkonzo yasekuseni. Incwadi yokugcina yabaseRoma, isahluko sokuqala ivesi lakhona lika-17, fundeka kanje. Kuyabonakaliswa ngalo okulunga kukaThixo ngokukholwa, kube ukukholwa njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uyakuphila ngokukholwa kwakhe. Ngicela ukuyiphinda. Kuyabonakaliswa ngalo ukulunga kukaThixo ngokukholwa, kube ukukholwa njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uyakuphila ngokukholwa. Amen. Ukwethemba usimakade anokuqasha ukuqashanga aye aye ku yeyinto yelu ngele ayibongwe inkosi enkulu yasekuphakameni.
Amen.
Silapha bantwana bahle basekuphakameni, bantwana bahle bonyazi lwezulu, simenyiwe inkosi yesabatha ukuba size sizosindiswa ngalo isabatha. Akabo uNkulunkulu. Kodwa akusikhona lokho kuphela, noma ngabe besinakho ukugula nokuhlupheka nosizi nakho konke, kodwa into enkulu esisuke siyizele enkonzweni ukuzomdumisa uNkulunkulu, ayibongwe inkosi. Ngale kwazo zonke lezi y'nkathazo ney'nhlupheko nezinto zonke esuke sinazo nesuke singayicela uNkulunkulu, kodwa into enkulu ukuzombabaza uJehova uyakuthanda lokho. Umbabazi ungenalutho, umbabazi unakho kuonakho, akabonge uNkulunkulu. Kodwa le ncwadi esiyifunda lapha eBhayibhelini ngizoqala ngale yokugcina. Ithi kuyokubonakalisa ukulunga kukaThixo ngokukholwa kuvela ekholweni, ukuze kube yilowo nalowo njengokulotshiweyo ukuthi kufanele aphile ngani ngokukholwa. Akushiwo ukuthi uyophendula ngokukholwa, ngoba niyahlupha mase niney'nkinga nifuna ukuthi ukholo luniphendulele kodwa ningaphilanga ngalo. Ake ngiphinde leyo ngxenye. bayahlupha abantu ngoba bafuna ukuthi masebe nezinkinga ukholo lwabo libaphendulele kodwa bengaphilanga ngalo. Bubiza ukuthi abe yilona lokho yenze njani kaphile ngalo ukholo, kungabi inkolo abe yilifestyle yakho, akube indlela yokuphila, usemsebenzini, usemgaqweni, usesikoleni lapho ofunda khona, kubonakala ukuthi ingane yeNazaretha. Ayibongwe iNkosi. Ngoba lento kufanele ibe kuwe, ibe indlela yokuphila, uhamba nje ube yikholwa, ukhuluma ube yikholwa, uthinta ube yikholwa, konke okwenza kubonakalisa ukukholwa ngawe. Ngoba ningi bavinjiwe, bavinjwe yithi esithi siyakholwa, athi umuntu hawu ngizawukholwa kanjani uma sibalibali nawe uyakholwa kodwa unje. Athi hayi ngikuthanda impela ukukholwa, uthi kodwa ngoba labo bathi bengibethemba ngithi bangamaNazaretha kodwa uma benze iy'nto ey'nje ngizoza kanjani esontweni. Yabo uNkulunkulu, thina siyincwadi, isho njalo iNkosi inyanga yezulu ifunda incwadi yathi nina nosawutwezwa. Yabo uNkulunkulu, ithi asokhelwe isibani bese sithathwa sibekwe ngaphansi kwetafula, ithi kodwa siyayisithathwe bese sibakhanyisela bonke abakhona. Yabo uNkulunkulu, uma umama lo mama uneyingane lapha ekhaya uhlushwa zinkukhu zakamakhelwane, indaba ejwayelekile le, kodwa khona lapha engiyakhona. Akabe uNkulunkulu manje imhlupha lezi ingane lezi nkukhu zakamakhelwane zimhlupha, usebiza iy'ngane zakhe uthi hambani ngibambele lezi nkukhu nibuye nazo, zabe seyihamba iy'ngane ziyibamba, usethatha isipeleti noma inalithi noma yini ayeyiphethe, uthi thina lapha ekhaya into esihluphayo siyenza nje. Kanti akazi ukuthi njengoba enza lento phambi kwalezi ingane usekhanda isifundo kulezi ingane ukuthi zazi ukuthi into mayihlupha phakathi kwekhaya ayikho enye indlela elungiswa ngayo, kodwa-ke kufanele ukuthi uthathe isipeleti uyikhumbuse amehlo yokuthi uyinqobile inkinga. Ngoba umama zazimhlupha iy'nkukhu zimmela zimkhathaza, wabona ukuthi hayi nayi isolution, wayesethatha isipeleti wayeseyiqhumbuza yayisisuka inkinga yayimphethe. Akabe uNkulunkulu wahlala wakhululeka wanethezeka, wacala ngokuthi sekhululekile. Nawe lezi zinto zakho oyaye uthembe kuzo ukuthi izona eyiqeda inkinga uzohlala usukhululekile bese iyavuka inkinga ngoba awuthembanga uJehova. Akabe uNkulunkulu, ithe incwadi yami yeBhayibheli abamethembayo ayishonge ukuthi nombani. Akabe uNkulunkulu, akhona impela amandla onyazini, iy'hlobo zami ezinhle enkosini, uyaphiwa wona ma uzwa ukuthi hhayi nange ngathi usephelelwa amandla. Bayabuka ezulwini ukuthi hhayi sinawo amandla esingamfaka wona, kodwa-ke siqale simu-check-e ukuthi uthembeki, ukuze ezulwini kungaphandwana namathemba akho nawe emhlabeni. Izulu alifuni ukwenza leyo mistake ukuthi liphambane namathemba akho nawe emhlabeni. Akabe uNkulunkulu, akhona impela amandla, kodwa la mandla kuthiwa nikwa abamethembayo uJehova, abayithembayo unyazi. Akabe uNkulunkulu, ngoba khona abantu ababalapha esontweni ngoba bafika ngoba beza kuthiwa ngiyathandazela, kukhona abantu abafika esontweni ngoba befuna ukuthandazelwa, engezile ukuzokholwa, engaphendukile, athi hayi ngoba ngathandazelwa ngiyathandazelwa kengihambe. Uyabona uma kuthiwa kunenkonzo nje wafisa enkonzweni nje abantu abenze enkonzweni, kodwa uma ungakho iposti uthi hayi sizobe sihlangene egqumeni sibeke itende sobe sithandazela abantu, abanye baze balale khona bazile ukuzofuna ukukholwa, bazofuna ukuthandazela. Ingakho iNkosi enkulu yasekuphambeni iyabaxosha, hamba nisakhumbula. Yathi labo ebebezofuna abantwana sengibatholile hambani, labo ebebefuna imisebenzi seniyitholile hambani, labo yababala bonke abantu ababekhona emzini wasekuphameni ukuthi konke ebenize lapha nizofuna senikutholile, wena uzofunani lapha esontweni? Awuzile ukuzoqeda indlela yakho ohamba ngayo ngomhlaba kuphela, wawuthi ufuna iy'nto ezinkulu manje, ma ungenazo kuzoba njani? Uyahlupha umuntu ofika esontweni ngokuthandazelwa, sake samthandazela omunye ngapha eziko, ma simthandazela lo baba kade enesifo sokuwa, uthi ma esefakaza sebuya ngelinye ilanga emthandazweni useyafakaza uthi hawu bangcwele nangisiza nangithandazisa saphela isifo sami sokuwa, uthi yabona namhlanje sengikwazi ukuhlala kaqhiniza kuze kushone ilanga. Kaqhiniza sesipotini lapha kuphuzwa khona utshwala. Uyabona ukuthi amandla kaNkulunkulu amphilisile kodwa akamenzanga ukuthi akholwe. Uyahlupha kuleli bandla uma ukholwa ngey'mangaliso, ngoba njeyothi uma ingasenzeki sezenzeka lapha egqumeni, kanti kakusizona neyikaThixo bese ugidima untaze nothulitha uyakhona. ushiyele amanzi kaShembe ukuthi hayi khona ngona lapha egqumeni uthi naye ayusebenza ngubaba hawu lawo washiyela phethempelini kanti kanjani wona kwase kubakhona umuntu olekelela uShembe usenamashezi wamuntu osegqumeni unamashezi noShembe hayi nakwakhe kunamafoto hayi ma ufika khona ubona inyanga yezulu igcwele udoka usebenza ngobaba uthunyiwe inkosi enkulu yasephambi la bashumayela basethempelini benzani imuphi kanti umsebenzi wabo ngoba phela zonke iy'nkathazo isho njalo incwadi yami yeBhayibheli kade siyifunda ithi zanini nona nonke nikhathaleyo nemisindo yangoniphumuza wena wothi uphunyuzwa lapha manje awusaphumuli khona lapha esontweni yanema bafo wethu awunani wothathe wethu angiyanema Ithi mayikhuphuka ithi wozani namhlanje nangu umphumuzi lapho onyazini ayibongwe inkosi ngoba uzotupha kusasa mabakhona izinto ezikususa endaweni unkulunkulu wami uzotupha uzohamba uthi hayi mina ngathandaza uShembe akaze angisize mina kanti wena oqubile waphatha uShembe wawusuphatha okunye esandleni kuzawusebenza kuphi ngithe unkulunkulu akaphambani namathembo nawe emhlabeni ngabe unkulunkulu uyaqala kubuka athi uthembe iphi wena uthembe kulona unyazi wezulu ayibonge inkosi isabatha lilodwa ukuthi ugcine isabatha uyinazaretha kuphila lokho ungaxutshwe nalutho ungakathandazi ungakayi nasembhekeni ngoba le mndeni yasemakini elelo ethi lomhlaba ithi inkosi enkulu yasekufameni bayakhishwa ngisho ngathiwa baseyihogweni ziyacinywa iyihogo bese bededelwa kuthiwa keniyeni emzini yenu niyophumula bathole ukuphumula ngokuthi wena ugqinisa abantu kwezinye iyindawo bafike bashe ngisho sebenze emakhaya kodwa kwakho bafike baphumule ungangakuthola kanjalo kuhle ngoba bezomnxusela enkosini ayibongwe inkosi asilungise iphutha abantu bakithi abangasekho abaphethe lutho kodwa banxusa unkulunkulu ngoba ma uthi umuntu wakini uyena okulethela iy'busiso nokulethela iy'nhlanhla uyithathayo sasimba ukwazi umkhiphe ngisho esigodini sosisi kodwa konke ubenzela khona kuShembe bese behamba beyomnxusela bethi inkosi ingane yethu iyakhala emhlabeni idinga ukuthi bese unikezwa bese uShembe athuma bona kuwe ayibonge inkosi yonke into isesandleni sikaShembe asingasho bafowethu ukuthi uShembe uNkulunkulu for mahhala kodwa sibe sinamathembithi emaceleni uShembe sisho kakhulu sithi uShembe uNkulunkulu kodwa bese kuba khona futhi la umehlisa khona bese kuba khona okukhulu kunaye bese uyifunda incwadi lapho eBhayibhelini iyayivamile ukufunda inyanga yezulu ithi mina Jehova ngiwuthixo onjani onomona uShembe unomona ngathi akabonga uNkulunkulu. UShembe unomona, maye sebona kukhona into oyithanda kakhulu okudlula yena, uyayadumale ukuthi hawo lo mntwana wami wenzani. Ngisendaweni yokuthi ke lapha kulokhu kukholwa, ufanele mawufike ngokukholwa ebese uphila ngakho ukukholwa, ungafuni ukuphila ngenye into ngoba ufike lapha ngokukholwa, ayibonga uNkulunkulu. Uma ke inkosi enkulu yasephameni babuza abantu ithi njoba nikhona lapha abafika ngokuthi basebehamba abantu sebehamba ngoba vele babefike ngale zinto inkosi eyayibala babengakholiwe kuthiwa ma wafika uthanda umgidi hamba abonakala umuntu ehamba kwase kuba khona abajikele emva kwendlu kwase kuba khona abasala phambi kwayo inkosi kwase kuthiwa nina kulezi zinto ey'ngaka ebese ngiyibalile akukho yini okwandilethayo lapha ekhaya base bethi cha thina salethwa ukukhona ayibongwe inkosi kuzona zonke lezi zinto osuyibalile salethwa ukukhona ngoba ukukholwa kubiza ukuthi akube khona into otshenwa yona ushunyayezwe bese uyaphenduka uphile ukungcwela akabonga uNkulunkulu oyinkinga umuntu ongashinyayizwanga ngoba akaphendukile ukubona isimangaliso ubona amandla amakhulu kaThixo wayeseyalandela kodwa akaphendukanga. Kanti kufanele kube khona into otshelwa yona ingene kuwe kuze kuthi noma siwutshelwa izinto bese yiphikisana nale nto kuphume le nto wawutshelwe yona kuqala ithi hhayi ngiyakunqaba lokhu akabo uNkulunkulu. Umtshotsheniwe ivangeli likaShembe langena kuye lambusa ngaphakathi kwakhe noma esetshenwa izinto zabantu kuyaye kuphume lokho okungaphakathi kuyena ukaShembe kuphume kuphikisane nalokhu kwasemhlabeni asuke etshenwa khona. Wena ma ungatshenwanga lutho kuyophumani kuwe. Ayibonge Nkosi. Sisenkonzweni ephelele bakhonza abahle yesabatha uma lelo mama eseyikhumbusile lezi inkukhu amehlo sekuthi ngelinye ilanga usehleli kumnandi useyahamba uya eThekwini uthi bantu abami nizosala lapha ekhaya uthi niyambona lo mntwana wakweni lo mncane kakhulu kunani nonke uthi nizawusala nigade yena nihlale naye ngiyahamba mina ngokuya ntambama. Base besala labantwana bathe mase besele behleli naye wayesehlupha lo mntwana ebahlupha kakhulu egibela phezu kwamatafula edonsa indwangu ewisa yonke into ekhona endlini. Base bekhumbula ukuthi kambe thina khona into enhle esayifundiswayo lapha ekhaya umama wethu ukuthi ma yinto ihlupha yenziwa njani. Safundiswa fundisa kahle thandaze bese ufundisho njalo ayibongwe Inkosi ngoba lento iyabuya. Safundiswa lapha ekhaya ukuthi mase nenkinga kufanele senze kanje ufundiseni wena ekhaya mayiphambana nje imbani yezulu ithi ufundiseni khipha abafana noma uthathe ifodo ulibeke phambi komnyango thina sikhulisa izintombi bezinjalo ebekuthatha isihlabelelo sibekwe lapho phambi kwesango phambi komnyango ugqoke umnazaretha sihlale phansi sisho uNkosi Yesu simakade ngisho ungashaya imibane engakanani akabo uNkulunkulu wakungashisi izintolozi ayibongwe Inkosi. Ngisendabeni yokuthi lokho okufundisayo noma ngabe kuyakusebenzela wena kodwa lokho okufundisa abantwana bafundisa uyibona kukaShembe akabo uNkulunkulu simele ukusho lokhu ngoba sisanikiwe le ndima yokusebenza ngentsha yakuleli bandla. Ngakho asithandi ukuthi ifundwe okungayisikhona kodwa sifuna incele lokho okuwumbele walapha ephakameni akabo uNkulunkulu. Ake kuthi noma kuhleziwe ekhaya ake sixoxele izindaba zasephakameni. Asibaseleni abantwana abakhulayo bangcwele enkonzweni ngoba sizokhala kusasa kanti thile besingabaniseki abantwana enkonzweni sesithi hayi usuzocela la ngothunandi hayi mntanami usedla iy'dakamizwa hayi mntanami akasalala ekhaya kodwa kawumsekanga ngesikhathi esasekukholweni. Zifuna iy'ngane izinto ezoyikhuthaza ma kuyemgidini ibone ezinye ihambe emgidini ma kwenze ukuthi ihambe yelapho ukuze ikhuthazeke ikhule ngokukholwa kwabo uNkulunkulu. Namhla sibuyela abuwe athena naba antwana abethu yese yelipa awulako awedwa ase kakhonzi singakhonzi zetha ezethake zethu. Waloba kanjalo uShembe uthi namhla sibuyela kuwe hayi sodwa thina nabantwana bethu akabo uNkulunkulu ngoba thina siyilifa lakhe akabo uNkulunkulu. Lezi ngane ezikhulwayo kufanele zazi ukubaluleka kwenkonzo yensimbi ukuthi mazi semhlanganweni azilali ma kushaya isikhathi sokwensimbini kufanele ziye noma be wena usitholanga isikhathi sokwenza lokho kodwa gqugquzela ingane ukuthi ikwenze ngoba ikhulele ekukholweni akabo uNkulunkulu. Kukhona iy'ngane lapho ebandleni ey'khulayo kodwa ongathi uma uthi uyabuza ukuthi inalo yena ithikithi lokubusiswa ngayinalo kodwa izalwa amaNazaretha futhi ikhulele esontweni. Akulungile lokho bantwana basezulwini akabo uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi ingane mayizalwa kuleli banda iswe kumfundisi ethempelini ayibeke isandla athi ngegama lenkosi sibanibani siyakubusisa ukuthi usuyokhula ukhole uphile obungcwele ngoba umntwana ubungcwele ubumukeliswa ngisho esasesiswini sikanina ngenkonzo yababelethisi. Ayibongwe inkosi. Siyakubazala bephilile. Abakholwa Yesu lakho yabazala bephilile. Abakholwa Yesu lakho ilapho khona umntwana esuke emukeliswa umngcwele ukuthi uyothi uma ezalwa uyoba umntwana oyoba iNazaretha oyokhula kuleli sonto aphile ubungcwele akabonguNkulunkulu. Imosi yey'ngane ey'njalo ayikhuli ziba maphara akabonguNkulunkulu ngoba isuke inikiwe ubungcwele zafumbathiswa zisesey'swini zonina. Kufanele banze abantwana ukuthi uma kushawa insimbi ingalesi sikhathi uNkulunkulu esuke esebenza ngabo ekhipha iy'ngilosi zisuke zishintsha amashifti iy'ngilosi ey'suke y'kade y'gade ebusuku uma labantwana beshaya insimbi ebuseni basuke sebeshintsha lezo y'ngilosi ey'gade imizi yamaNazaretha sekungena iy'ngilosi zasemini ey'zogade imizi yamaNazaretha ngalo mthandazo abawushoyo bebheke enhla nasezansi bethi inkosi busukuphakama naba phakathi kwakho. Namhlanje sekuthiwa Nkosi busukuphakama kanye nasebuhleli bayo akabonguNkulunkulu. Umthandazo omkhulu lowo ekuma yonke into ezulwini ngisho ngathiwa bekwenzekani kodwa mase kuyilo mthandazo ngisho umdala wey'ntuku usukumame ngenyawo akahlali esihlalweni usukumame ngenyawo ngoba umthandazo omkhulu wabantwana basekuphakameni akabonguNkulunkulu. Engisho ukuthi-ke abantwana abaphethe ubungcwele uNkulunkulu usebenza ngabo naleli bandla likhona nje khona incwadi lapho ebhayibhelini iNkosi uKristu ithi hawu ngiyakubonga Nkosi yezu nomhlaba ithi ngoba ubafihlela abahlakaniphileyo nabaqondayo lezi zinto ithi wawusuzibonakalise ey'nganeni akabonguNkulunkulu. Abantwana ibona ababona ushembe ubaba mkhulu ehamba ezule edabula amazwe abantu ababekhulile behlakaniphile beqonda yonke into babethi hhayi uhlanya kodwa basebembona labantwana ukuthi hhayi umuntu wasezulwini babehambe behlabelela Nkosi singelelu baba-ke aguma ezulayo zintabeni naye ngenayo bethandaza kanjalo abantwana ma uya kuvesi 4 ilapho ushembe ezivezela khona ukuthi umthandazo wabo uJehova wabezwa ngoba nanamhlanje leli bandla likhona nje ingenxa yomthandazo wabo ushembe uney'ndawo ezweni lonke ingenxa yomthandazo walabo bantwana akabonguNkulunkulu. Kodwa-ke ngibone engathi ushembe senazo iy'ndawo izwe lonke kodwa engathi kanayo indawo enhliziyweni yakho kweyami unayo ngoba uma ethi kanandawo akasho ukuthi ngoba engenayo indawo emhlabeni kodwa uNkulunkulu lapho ehlala khona isihlalo sikaThixo inhliziyo yomuntu uma evuma umuntu ukuthi inhliziyo yakhe ibe isihlalo sikaThixo iba yisona inhliziyo yomuntu lithi ibhayibheli lami inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu lithi ubani ongayaziyo akaba uNkulunkulu. Baye basho abantu bathi ngiboniswe isandla kodwa kuthiwa inhliziyo yonakele kunesandla athi umuntu athi ngiboniswe yito lami la ngibonisa iy'nto ey'khazimulayo dabla wena ongaboniyo awomhlaba Yilawo mehlo uNkulunkulu ekufanele asithe wona, mehlo umphefumulo okubona lo muzi esisebenzela ukuya kuwona kabo uNkulunkulu. Bangathuka abantu ungakhulumi ngeyimangaliso, ingoba iyimangaliso ayifaki muntu ezulwini. Ayibongwe iNkosi. Njengoba silapha sizoqeda indlela esiyohamba ngayo ngomhla kuphela. Ukuthi kwasuma ishosha eduze kwakho, wazi wasithinta ngesandla baba Mbubu, wasibona. Lokho akufaki ezulwini. Kungakusiza kuvuselele ukubona ukuthi amandla kaNkulunkulu kanti asekhona, amandla kaNkulunkulu angakanani. Ngoba kwase kushinyelwe emhlabeni ama-missionaries ayefikile esethi hayi ukusinda kwabantu kwagcina ngeNkosi uKristu nabapostoli, akasekho umuntu osindisa abantu. Kodwa uthe uShembe uma efika wayesebasindisa kabo uNkulunkulu. Wayebasindisa uShembe baphume bashiya amasonto abo bamlandele lapho eyakhona. Akabo uNkulunkulu. Ithi ke iNkosi enkulu yasekuphameni mayikhuluma ngenkosikazi kaKhawula ithi maNazaretha anoke lithi lapho elithandaza khona eyiguqweni zenu nike liyikhumbule inkosikazi kaKhawula ngoba yagcina ishonile nangempela ihambile emhlabeni. Wathi mayevuke ekulaleni uKhawula esesondela kwase kuthuma kakho usehambile emhlabeni akabo uNkulunkulu. Uthe mayeseyoxoxela ubabilanga esemxoxelele sisibonakalisa kade sibona yayisithi yebo mntanami lokho okubonile kuyikho inhliziyo yakhe emfake lapha ekhona kodwa yenza iminikelo ethile nethile seze uNkulunkulu uzamkhipha. Kodwa ithi mayeseyishumayela amaNazaretha ithi aloke nithi manithandaza nimkhumbule umkaKhawula. Siyakhumbulana nje ma umuntu kade niguqa naye esehambile emhlabeni kukhona yini isikhathi lapho uzinde khona uzinde ngenkosikazi yakweni ka-14 ebenihamba nawo niwanivuka naye ekukholweni ukuthi inkosi masibanibani sewahamba weza kuwe asiyazi indlela ayihambayo ukuthi injani. Siyacela wena nkosi ukuba umbheke lapho ekhona ma esendaweni eyingumsusi umfake endaweni enhle. Siyakwenza lokho noma yilona lo uyicabangela yena namhlanje khona izinto ey'khona nasesontweni ukuthi uyithole ukuthi ungaphandle esontweni. Uyamkhumbula yini umkhulekisi enkonzweni enkosini ukuthi inkosi bheke okuhle abekwenza izolo? Ayibonge inkosi. Ukukholwa kunjalo ukwazisa abanye abantu ophila nabo akabo uNkulunkulu. Akusizi ugijima siye kuShembe siye enkosini yasephameni kodwa singazisani thina siyizodwa emakhaya. Awukhumbula inyanga yezulu ikhuluma ngokuthi nginamapheya ayicathulo mhlampe awu-56 ithi namasudi enginawo ayinqwaba ithi konke niyakuletha lapha kini uthi nje lizothi lishona namhlanje amashetha azobe sewu-100 zonke izinto ezinhle niyiletha lapha kini uthi kodwa ninamvuzo omuni uma lokho enikwenza kini anikwenzi kubagxosha abeni abaniphethe emakhaya. Uthi ma kuwukuthi lokhu nikwenza kimi nje kodwa nikwenzi kubafoweni eniphila nabo ekukholweni othi ma umbona ukuthi hhayi engathi mfowethu ihembe lakho ligugile ake o kambe phela uzoguqa ngayo ukuthi umbona nje efakeleli ihembe yina. Kodwa abantwana basezulwini ngizovuselela ukukholwa ayibonge iNkosi. Kuyafuneka kuthina ukuba sibe ngabantu abakholiwe yonke into ukhomba ukholwa ungakhombi amandla akhe akabo uNkulunkulu. Noma unemali athi uma ebuza umuntu ukuthi wenza njani ungakhayisi ngezifeti zakho khomba ukhona ngoba yazi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akunike imali bese evala isitolo. Unayo imali iningi kodwa azivala isitolo. U-Israyeli uma ephuma eGibhithe wayenemali yonke enegolide enayo yonke into kodwa bathe sebesendleleni kwatholakala ukuthi iy'tolo azikho endleleni kwafanele ukuthi abaguqe bakufune ezulwini ukudla. Ungaba nayo yonke into kodwa kuthela ukuthi le nto yakho nayo ukhona lapho engakwazi ukuthi ngivulele khona kubiza ukuthi guqa ubheke ezulwini. Ayibonge iNkosi.
Inkosi sabezulu. Siyayibonga iNkosi. Inkonzo wasithetha ithole esini nenkosana umhlengi inkosi mbusi.